tō mana ki runga i a mātou e. Hoi ahi!